Chai, Shawi.
Andy. See again, Andy the Land. So come on, Andy the Land. Some of my men are my cats in Andy the See again, Land.
You want to tell her, man? Tell her, Nola. I'm not your fair, but I did it.
Jamanche.
I thought I was a fan of the Baba when I went. Kaboon, Chai Bon.
Okay. Okay, Andy. You're not here, Leo. You're not here, Velos is all right, Andy. We'll see, my baby, now fail. Okay, Andy, Mulal, Mulal, Andy, and I'm fine.
Mulal, Sanis, man. One test on a fast man. You tell on a man, Yimba, a stribalanger man. A stribalanger man. A sick cleaver man. My ling with some baller. My ling, you son of a poor for me.
Okay, okay. Oh.
You're fake. You
won.
You won. I don't stand in someone. Put sec. My ling is on ballet. You slag us a call for me. Ozala, bambala wena. Tuyo.
I'm going to go to the house.
As I sent in the maggot, there was some Nangai shop born. Again, is a was a Kuluman Abuluta. Human Abbe Ben Abba. Sends a Kuluman the Babu Kisha with this. I knew that they owned the gang was of some gains.
My sister Moya,
Mina mama ngizokhuluma naye uSibongile. Ngimenze ukuthi abone izinto mama ngale ndlela nathi siyibona ngayo.
Ayihlazwe ichilo. Ichilo.
Nje ngisingayikhuluma lento kodwa nje nisifake emanyaleni amakhulu kabi nobabili nje ninozithulele
sisiyazi enami ngiyayisona ngayo yonke lento
well ke ngikhulumile noma uyazi bese cishe waquleka ingakho nje ngimkhulume naye ngamtshela ngizokhuluma nawe ukuze utshele ukuthi ukhiphe lento le
ini angeke ngize ngikwazi ukuthi ngikhiphe lesisu phakathi kwabantu abawu 2 abonile sane ingane yami ayikwazi ukuthi ngabe umhlatshelo walenkinga ingane ayinacala sane
manje ngicamela kuphi uhlala emgaqweni noma ukhiphisisi ikona ukupha okungcono
wow sane wow yazi bengithi mina osisomdala la kwena but sengiyabona ukuthi ngicabange wrong nginomlawuli nje osilawulela impilo zethu
sisi ubona lokho kumina ingakho nje ukwazile ukubona ukuthi usibhuti wakho ngabe indoda yakho hey awunyanyisi
Kodwa mucawa ukuthi uzomlawula ukuthi ngikhiphe yami ingane
hambe wrong sis ayenze kuleyo
sisi ke good luck sobona ukuthi bani uzowina
ngene awuzutshela umuntu ngendizekile sizwane ngicela ufake imoto le message fuck
ngomile kakhulu and futhi ngicela ukuxolisa ma but ma I can explain.
Shut up wena man, ufuna ukuchaza ukuchazani? Awungitshele nje emhlabeni wonke nje jikelele kodwa wake wakuzwaphi ukuthi ubhuti amithise udade wabo endlini? Hey, unesihlazo wena man.
Uyenza kanjani le nto? Uyenza kanjani le nto? So lena sisi wakho?
Unesihlazo.
Yiwe yabo ufuna uma ushikale nawo. So lena sisi wakho kule sisi wakho. Ha?
Kodwa
futhi uyazi. Azona usiyo bhuti wethu wena man.
Unesihlazo man.
Uyazi nam mfowethu, icala livula ingubo olungene mfowethu. Ngingaqondile mfowethu. It was a mistake, bruv.
Oh, bafana bami. Sekwenzekile kwenzekile. Kodwa manje ake sizame ukuthi siyilungise lento ngokuthula. Singayilungisi ngokulwa nangodlalo.
Hayi no mama. Lo muntu ingozi wekhaya. Ingozi emphakathini. Wenza into enje udadewethu. Khulelisa udadewethu. Umuntu wamela boshiwe lo muntu lo. Umuntu kumele afile lo muntu mama.
Mfowethu.
It's what you deserve on a man.
Buka shwenzeni Thembelani. Ushasana wonawa kamatsali. Kana iphosa the figure of phone lana.
Amaphoyisa.
Eh.
What the fuck? Do I really have to tell
you? Shut up on a man.
Ufisa singubunyalo kodwa mafu.
Leyingahleleka noma inini.
Abathandi mawukhuluma Thembi, mawukhuluma Thembi ngehlonise nini.
Iphuthuma ngana nokwena.
Themba leya ndoda isemnyango njengamanje sikhuluma ifunane nami Themba ngizofa.
Ngizozama ukukhuluma nesisi wami. Sibone ukuthi mina ngihlanganisa. Lalela. Noma ngabe wenzini. Noma ngabe ungishithekile. Akana lelungu lokuthi ube kusakhe. Akana lelungu lokuthi acabange ukubulala.
Awumazi Themba, awumazi. Yandoda nenhliziyo embi. Icabanga ukuthi ngiphethe Themba. Akang-appreciate uthande ngimnika lona mina Andile. Anginiki isikhathi sami Andile ngakho bese ngimtshithela.
Boga.
Nasi sikhuzo. Service ke. Ngiyadama nje.
Eh, yabona mbana.
Mhlambe. Iyanda ngidingayo njengamanje. Manje kusho mbana. Ngabe ngempela ngempela. Ngiyakholwa ukuthi sekuphelile nathi.
Eh, Lord. Sei sithi sisho. Ukuwa kwenye indoda. Ukuvuka kwenye. Mhlambe nathi sesifinyelele lapho.
Uyithanda wami sithanda impela nje, yazi. Ngana nokuthi ngizothini, unkosikazi. Angana nokuthi ngizomtshela kanjani. Ukuthi ayiseke imali sizongena manje.
Okay, no, no, no. I'll keep it. Well, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry.
This was a great idea, man.
Nice indeed.
Cheers to the long-lasting relationship, my friend. And now you are the luckiest man, eh? You have a beautiful wife, and she's very smart.
Thank you. Thank you, my friend. Let me thank you first, and the whole team for putting this through. And especially to you, my lovely wife. You know, I couldn't have done this without you. You truly are a blessing to me.
Thank you, my love. Thank you, babe. I must say, though, I learned from the best.
You.
Okay, guys, as much as I would like to stay, but I can't stay now anymore. I got to go for the business call. Have a blessed day at home.
Thank you.
Let me walk you out, my friend.
Goodbye. Let's go. Hey, it's time for the back. Enjoy. I saw something about the woman.
Yabuzo ma, angifuthi ukumsiza. Kodwa ngiyabona ma, into ayenza kimi, ngisoze nekhohlwa.
Nami futhi. Akungijabulisanga neze wena ukuthi sisome umncane.
Wena thembelani noshiki. Kasadwa ucela uba ukuthi uyingene le ndaba. Ungamkhoza kanjani babo wengane yami? Ungayenza kanjani into efana naleyo?
Oh, batebani. Ngiyanicela. Cela noyiyeke lo msindo. Ngimdala ngokwanele manje. Yabona into eniyenzayo la isingaphezu kwami.
Sanibona lekhaya.
Eh bo. Awukwenze njani? Savashaya amaphoyisa ebusuku.
Amaphoyisa?
Amaphoyisa ngawukuthi sihlengise ngayenza. Kodwa ngoba uma vele uyazi ukuthi size ngani. And ngisho sazi abasimbethe ngoba nale ndoda esiyifuna ikhona naye.
Sembela ncane. Ya under arrest ndoda.
Ngiyilungele ukuthola ungasho lutho.
Awuthi mawu. Awuthi mawu. Wena ungizama amaphoyisa.
Sasebenza.
Sembe into zakho shini. Kodwa yazi Themba ngiyabonga mfethu. Ungisizile. Angazi ngaphela yazi ukuthi ubu nqabile bengizokwenza njani. Bengizoyapha nje ngaphela.
Angithi kuzo ngale sithi noma ngathiwa ukuthi abangani bahleli bezawumbena.
Ya ya. ngiqinisele khona ngike ngizwe. Hebo, kana umuntu omlindeleni?
Kodwa athi ngibheke. Andi, ufunani?
Yebo, uyazi ngifunani. Uyazi ngifunani, ungitshele lonto wena, ngibuze lonto le. Wena Mcebo, siyaxula wena. He?
He? Andi, lo wena bekusoshonile nje ufunani la, Andi.
Andi, mangabe ukwazi ukulungela, uzokhumphela la njengamanje.
Ha? Uqedile? Lalana nini? Into ozwenza njengamanje. Wena Nomcebo, siyahamba. Wena, yasala la. Sizwana?
Lalela, unomcebo akayindawo. Uzosala la. Umuntu ohamba wena. And lokho ngakufela mina.
Andile. Andile ngiyayo. Andile yazi ngisacela uye ekhaya. Andile sokhuluma kahle kusasa kuseni. Ongamoshela ubusuku bami. Andile sacela ongamoshela ubusuku bami.
Sukubakho, sukubakho Nomcebo. Sukubakho. Ha? Ngiyadlala. Sengikhola ke manje.
Okay.
Man.
Okay, 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 okay.
Sengikhola.
Themba mnye ke, okay. Andile, ngihamba nawe. Ngihamba nawe, Andile.
All right, my friend. Okay, no. No stories. Yeah, everything seems to be getting together. Yeah. Remember all the tricks that I've told you, then, huh? Yeah, keep strong, keep well. I'll see you around, my friend. Chapeau. And then? What's that?
I don't know. I'm going to show you the step and sort out. There's a pin. As I'm going to let you go for any of these friends.
Why would you say I know? Remember, if it's giving you a hard time, just give me a call. Sort out quickly.
Okay, no one's watching. You got my friends.
Why would you say I know? Lalel, Kazi, young faces cool with me. My line of sense, son and our own moving forward. If you know, if you know, my Wednesday, Catholic Parade in Amish. As a good word, so was it take over business. Which I know.
And as ezenza ukuthi ngikuthande. Mhm. Ngizokuhle ukuba into enengqondo. Into yaphambili, cabangela ikusasa. And yazi ngine show ukuthi ezethe ingane ayisoze zalapha.
Kwangihlela yakho. Balele.
Kune deal. Yakho.
Ngifisa senze into ekwayo. And nginabantu that are willing and capable of doing anything. And the cop has a lot of money.
Some mass and goes. Skoluma, Skolumela, Pilinting Annan.
We're talking 5 trucks worth 15 million.
I ain't getting tired. That's it. I mean. So now what I am a customer and I call myself a little bit.
Trust me.
Yebo mntaka baba. Njani? Eh dadwethu ngidinga usizo lwakho la. Lezi ngane zekunika stress too much. Sekungaphezu kwami manje. Yeah, ngingajabula umama ngasofika. Ke sibonisane ukuthi sizokwenza njani. Ngoba into engisolayo ngazi azikhona nomoya omubi. Ngiyathemba ukufika kwakho uzongisiza ngale talente lakho nalo. Yeah. Awu ngingajabula nganyakwethu. Okay, mtaka baba. Okay, bye. What? Why? Kwenza kale mba.
Understand? I business lethu livaliwe. Ende sabathe ngiyacabanga ezinye izindlela zokwenza imali. Acabanga ngelutho. Ngiyahlanganisa. Akuhlangani lokuthi uthanda sami. Baby. Sizonza njani?
Mina mami. Angithi yazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Konke lokho okwenzakalayo mina mami. I-test. Ebheka mina nawe. Ukuthi siqine kangakanani ekukholeni kwethu. Simthemba kangakanani uNkulunkulu. So ngiyakucela baba. Cela ungakhathazeki ngathi uNkulunkulu akekho. Ungakhathazeki ngathi uNkulunkulu sesilahlile. Ngiyakucela mina.
Sithando sami. Njengamanje. Njengamanje. Sidinga ngaphezu kwalokho. Sidinga ngaphezu kokhona njengamanje sithando sami. Njengamanje sidinga iso elinamandla ukuzikwazi ukuqhubela phambili nempilo sithando sami. Ngoba ngaphandle kwalokho kuzophela mathi kungekudala sithando sami. Sizobulawa indlala. Siphele lokudla lana.
Ngithi yazi ukuthi uNkulunkulu akabashiye abantwana bakhe bedwanguza nje. UNkulunkulu asoze ashiya baba. Uzoloke nathi whether ukudla kukhona noma kukho. Ngicela ungayikhathazi impilo yami. Ngiyacela. Ngiyacela baba. Ngicela ungabisakhala. Konke manje sikubeke uNkulunkulu. Sicela uNkulunkulu ukuthi asisize. Ayidlulise kulesi gigaba esibhekene naso njengamanje. Ngiyakucela baba, ngicela ungabisakhali. Asithandaze. Baba, egameni likaJesu. UNkulunkulu namandla onke emdala wezwe nomhlaba. Siza kuwe ngokugcwele. Silethe iimbongo zethu kuwe uNkulunkulu namandla. Noma sekuthi oyingcwele sankulunkulu onamandla ophakeme. Noma kubuhlungu mangcwele ukuthi umyeni wangiphela umsebenzi. But ngiyakwethemba baba ukuthi asulala singadlile futhi awumshiya. Themba lethu silibeka kuwe mangcwele. Themba lethu siletha kuwe mvele nqanda. Konke sikunikeza kuwe uNkulunkulu ukuphila. Konke sikuletha kuwe mdala wezulu ukuphila. Ukudla kusobe kuzophela moya ingcwele. Konke sizokubeka kuwe egameni likaJesu. Konke kuzodlula moya ingcwele sizothemba wena. NguJesu Kristu wasinezilitha. Amen. Baba, cela ungakhali.
kuzodlula.
So now be a bellboon in the sun. Get a latwana, Yabula. So I shall not be a bellboon in the sun.